会讲无畏，会拄不下去，未晓收起那妈妈呢。阿好诺玛萨尼，阿莫好诺阿希勒勒伊，多过来福气爱，莫阿希玛达咖哩。O fie fiai, o feau, a eku hori, pehe koe tali. Ne fai atu pe, a eku laka ihe eku fili. O si o ai, kihe nanunga o mamani. O doki ilo ai, ta koe tali.A hono ngai tuku agi mai, o hono whakapani ani. E si hola,
si hola, eiki koe mohoni. Koe hala, koe mohui, e vilo koe ihe ane afi. O si o aiki e mamua lahi.
Fano moai ki hono malangai Kakalai si moe ngawe na kai E funga kolosi E tangi ai me ofa mamai Me he fau ahai I he masima tupu hausia Kodo kire ai o say goodbye I he mo ui ane afi Kaura ka au ki he eiki E si hola
Si hola Eiki koe mo
eiki Koe mo
hala koe mo ui E vilo koe I he ane a fi O si o ai ki e mama
Si o ai ki e mama
Eiki koe ka lai siKoe ihe ane afi O si o ai ki e mama
Si o ai ki e mama
Eiki koe ka laisi Eiki si hova nisi
Eiki si hova nisi
Eiki si hova salongi mama ni
ekumbo ui ekupu hake me au siu ki he mamani aho no masani pe amoho no ngahi lelehi toko lahi foki ai moe ngahi matakali ou fie fia ai mo feau a eku hori pe he koe tali e fai atu pe a eku laka I he eku fili o si o ai ki he nanu ngā o mamani o doki ilo ai ta koe puna pe aho no ngai tuku agi mai o hono whaka kari ari e si o Whano ngoai ki hono malangai Kakala isi koe ngā wene whai E funga kolosi E tangi ai me ofa mamai Me he whau ahai Mi he masima tuku hau sia Todo ki rea ai o say goodbye Mi he mo ui ane a fi Kauraka au ki he eiki E si hōna
E si hōna Eiki, koe mo
eiki Koe mo
oala, koe mo ui E vilo koe I he ane a fi O si o ai ki e mama
Si o ai ki e mama
Eiki, koe ka laisi Koe I he ane a fi O si o ai ki e mama
Si o ai ki e mama
Eiki, koe ka laisi Eiki, si hova nisi
Eiki, si hova nisi
Eiki, si hova sango ki mama ni